izinto zihamba kahle emsebenzini kulula ukholwa xa izinto zihamba kahle emtshatweni kodwa luphi ukholo lwakho xa sibhetha ube ngathandazi ube ngathi akefa yinto onozokwenza ukhophozele kuloo meko it's your faith luphi na zona ezi tshepho zazisiya kwezomngcolisa zithi awukhathali na sitshabalala nje kunini ndigula awukhathali na kunini nditshintsha nditshintshogqirha awukhathali na xa ivuka leyo nguyesu ayike kude iphi liuphi ukholo lwekho where is your faith yintoni ifundisa ukholo ukholo bazalwane sisitshintsho sakho sokuvumela le nto uyifunayo amaxesha amaninzi sithi silinde uthixo siyathandaza silinde yena uyabuza luphi ukholo lwakho amaxesha amanintsi silinda yena abanye bada bafa belindile xa yevuka uyabuza where is your faith ithi ibhayibhile kwakunentombi engaziwa engenagxalo bebhayibhileni esayisaziwa ngemeko yakhe kuthi yayintombi yayinethombo legazi ngokuyazi xa unengxaki abantu abathe bangakhumbula igama lakho bakubize ngale ngxaki ndihlekiso yenye imina ndishumayele ereyidweni xa ndishumayele ereyidweni ndithi noba sewunxile uyatazele zubaxelela uba ayilo gama lam andinonxila xa usithi nxila undibiza ayilo gama lam elo ekunxileni ndiyadlula ngoba xa usengxakini okanye xa uneproblem okanye xa usibakwi-situation abantu bathe bangarealize negama lakho bakubize ngesituation kuthiwe ngulo unxilayo ngulo ugqekezayo ngulo ubayo bakubiza ngale situation okuyo ngoku ndihlekiswa yinto bakuthiwa kwe ngoku eteksini ngenye imini phaya emthatha wangena lo eteksini enxilile bayamhleka abantu uthi xa mntu ute umfundisi umafanya noba ndingandihlaba uba ndinxilile ndiyadlona nxilele wayeselizwa ngemeko waye kuyo kuthiwa yintombi eyayinethombo legazi andiyazi wena ubizwa kanjani andiyazi emsebenzini waziwa kanjani ngoba yazi omnye umntu ungambona omnye umntu eyisede kuthiwa lisela kanti usemekwini naye asayithandi leto ndingukhuluka ndiyeza andiyazi uba wena ubizwa kanjani andazi intombi wena waziwaje ngokakukho abantu ungabona bofu ndiyathetha kuqala apha mna ndiyathetha ke ndiyathetha naa abakatsho ukuthi abaqumbile ndingathetha na apha bafekofekao ithi uyabuza umfundisa ngathetha na apha ohaleluya ndithi omnye ungambona intombi ade kuhlekiswa tabizwa ngobubele bakhe kanti naye akayithandi le nto usemekwini khumla kenye igame ndinavusane lomthatha insight it was not a revival andmistaken yayi-sunday service bandisabenza i-deliverance then uthi xa ndithumelele kulosisi umepha ngasemva ndiyomthatha ngesandla ndimbeka pha ngaphambili then uthixo ndinikeza i-word of knowledge ndiqalisa ukuprofetha phezu kwakhe ndimtshelele uba uthixo mandimthazele because of this and this into qala yenziwa yila ntombi yalila xa igqiba ukulila yathi ndifundisa kudala ndifunele kuya ngaphambili kodwa kho isikhonkwa nezindibethelele phantsi andikwazi ushukuma isinyama ngokwesibini emfundisi abantu bonke bayandihleka kuba bathi ndiyafeba abayazi imeko yabo kuthi oko ndaqala iyunivesithi ebusuku ndiphupha ndilalwa yinto
Namstage, this was Tatuwa, Namstage, this was Metalan.